Nice. Wen sind Sie Kostböllen von Dach?
Okay.
Zicula kanjani dadi. Mara zithini ku grind ka fanele sibuye sonke guys. Okay, things are in dress. This. This is.
Gomhla. Gomhla. Wo sindiso. Gomhla. Gomhla. Wo sindiso.
Izo dinga choir ka. What is it?
Gomhla. Gomhla. Wo sindiso. NjengoJobe baba mabathathe konke bashiye umoya ubuyela kuwe akekho omunye ha ngobe ngimunye ngobe ngimunye sengimi phambi kwakho njengoyawe baba ungikhaphelile zitheni zami Makube njalo Makube njalo Ha Baba angeke 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 Baba angeke Biggest thing yakho
Where's my 40 days
Gomhla Gomhla What's in this
Ayishiswa
baba yonke nemifula nempukuthe Siboni imibala nobuhle bosana Zinalo musa baba Sube nomusa baba Phezu kwabantu bakho Mhla ilanga Lala Ukuphuma Ha Hlayeshiswa Hlayeshiswa Wonke Lamahlathi wobumnyama Yebo usufikile baba
Gomhla Athi ngithathe ka ngibuyisele ekhaya
Gomhla
Ezola 1
What's in this
Hlayeshiswa These are done
Gomhla
Hey ma angikhohlwa ngayo